Siku kubwa ya furaha, tunashangilia. Tumeletewa mjumbe.
Oh,
Yeah.